yitwa Ndirikirenza Mathieu. Yishwe mu mwaka w'1972 hari mu kwezi kwa gatanu. Twibaza ko twari tukiri bato, umuntu ntakivyibuka neza. Biravugwa yuko yoba yapfuye iminsi ibiri imbere yuko mon petit frère avuka. Unawe akaba yavutse le 19 tariki 19 z'ukwezi kwa Rusama uwo mwaka nyine 1972. Nibaza ko yoba yapfuye nko nk'itariki 17 z'ukwa gatanu uwo mwaka nyene wa 1972. Cese no vuka icyo gihe yapfana n'imfise nari kondegereza imyaka itatu. Urumva yuko atana kimwe nibuka. Ariko rero tugiye turakura, hari abantu twagiye turahura, bamwe batubwira yuko igihe baza kumutora ce nari hajya bamutoye, bamusanze muri sano yicaranye na mama. Mama yarakuriwe amwe azaba bafise abagenzi bamwami ruhande, mama yari umuganga. Bikavugwa yuko papa yaramufasha cyane igihe kubera muri ico gihe harabaye kubera ibintu by'ugwimo, haraza abantu benshi bakomeretse kwa muganga. Na papa yarakubera yarafise umvure ubumenyi buke ko muri mu bijanye no kuvura, yaranamufasha cyane. Bico gihe rero bari kumwe baza kumutora. Biravugwa yuko ngo Jena cye mfata ngo abasoda bari baje kumutora kumufata bamutwaye. Kumva byaravugwa ibiriko biraba, naho umuntu abari umwana ababona kumbure ikigiye kuba je ngo nubana naramufashe n'abasoda gutya namubwira mu mutwaye he ngo baranjugunya hari abandi mama cara abandi bagore bagenzi ba mama baraza baramfata baca baranyicarika ngo hama ngo cyabadiza cyane ngo baje mu kiriyo. Mbone n'icyari kiriyo komtere kuko ntibashobora baje nyene kuraba kubaza makuru cyagenze gutuko. Biravugwa ko ari abo batwara bagira imana bakagaruka, nawe baje kubaza yuko toba yagarutse ngo je ngo aca mvuga yo ngo papa ngo basoda kerera. Umva sinari kwamenya nyene kuvuga neza ngo bagaca baduka bose bakarira. Ivyo nabibwiye no mu faso umwe twahuye aba mu ngagara. Nuko ntazi neza nambwiye ko mu ngagara ikarti ya gatatu. Ivyo nivyo yambwiye ukuntu tuzi papa nawe ingene twabibwiwe ingene bibwiwe na cane cane na tanu mupatri umwe yitwa Felicien kuri munsi niwe yakambwiye ako kantu yuko papa ubwa mbere ari umuntu yashaka kwigira ibintu by'igipatiri. Numva yashatse kwigira ibintu by'igipatiri hama sinzi ingene yoba yarabivuyemo. Hamwe Felicien avuga ngo bakimubwira se wa Felicien akigira Felicien ivyo ngene byagenze kuko n'umuntu menga yarasize ikibanza vide muri mu muryango nico ngo chatumye Felicien avuga ngo yovuka se kuvuga igira igipatire kubera mukuru w'umu muto wa papa ni se wa Felicien yarabimubwira ngene byagenze nuko sinovuga ko nibuka byinshi cyane kuri we. Bwarahindutse kuko mutame cyo gihapfa yaje avuye kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kumbure mama yarabona yuko yugo gwimo rutaba ubuzima bwari imbere yacu, aca abona umva amubutse nibaza yuko ibyo bintu camukoze ko cyane. Hama twebwe twakuze mama afise abana n'undi mugabo hariho abandi tuvukana nyuma ya Jena Petit Frère abandi tuvukana tubanye neza. Ariko mama sinigeze kenshi menga ntiyakunda kugaruka kuri icyo kintu. Kumbure yiyumvira yuko ibyo bintu byaba bituma abana batabana neza batabona neza, ariko twe twakuze tumana neza gushika uno munsi ubundi dufatanye mu ninzi ngorane zindi zagiye ziriye tukiza zifatiye ku moko duhunze twahungira hamwe. Urumva twagumye ico kintu nticaducanishijemo uwundi mugabo yari umututsi. Kumbure mama yoba yabigitse kuvuga abonye ivyabaye aravuga ejo hijya ejo bazogaruka bica babana ariko amwe boba babana no bamfise ngawo mututsi twari papa wabo ivyo kumbure birashobora kuzobakiza kumbure mama yabigize muri ico giharuro cyo kuvuga nanico gituma nibaza tutakuze twumva tubwira cyane bya papa twumva gusa kwa ivyo twavyumvira handi tuvuye nk'ababo bavuka na papa baje kuturaba ukavyumva me ntubimenye ntuvyumve neza ukamenya ko higeze kuba ibintu ibi nibi 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 ariko ntubone yuko kibi coba carabaye ntugikapte cyane ubona ko ubuzima bwarabandanije nkeka kuri mama c'est essentiel. Igisha icongereza niko sinibe igisha icongereza nibita kuri ene mu nyuma agiye hari nkuko twabibona ku mafoto papa yarafise abagenzi batatu bavanye bavirino rimwe bacanirana hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga batatu b'abahutu kuko turavye ku mafoto turabonamwe n'abandi twamenye bigeze kuba abantu bakomeye muri kino gihugu nk'uko twaro zabagaza nk'uwitwa nk'umufaso nitwa Caritas yarongowe n'umugabo witwa Amategeko Amategeko nawe yarigeze yari umwigisha kuri kaminuza y'u Burundi Amategeko yari umututsi na Caritas we wengumenga yari umutukazi ariko barabanye baraza Caritas na Amategeko baraza baranfitana n'abana baragize umuryango ama abo bandi bagumye cyane cyane papa amaze kuzino ko yarafise umugambi guce gusubira hariya kubandanya ubwo gwimo rero bumuhitanye hariho twumva yitwa Gifondo rwa Daniel wewe ufite ibintu cara mubabaje cyane kugira yaciye niyo yabanye n'intandaro yo kudasubira kugaruka no mu Burundi ama wundi wewe mpe sina nokorinye sote gato we nubunye natasumira arigisha icongereza muri kaminuza y'u Burundi twumva yuko papa yari umuntu aciye ubwenge yaciye ubwenge cyane nta bindi birebire je ndamwumva ndamuziko yavukiye ahantu bita Busenge naha muri Bujumburarira ruguru y'umutumba hama mu nyuma twivuye hariya anye sinzi ko yabaye hariya ku magara hariya yatu kuba ku magara yaratuguriye yarahagutse itongo mbo amashure sinavuga ngo yize ngo amashure matoya aha ngo yiga ngo amashure yisumbuye aha chonzi nzi gusa yuko abagiye barabitubwira yakoze yigishije kuri ene apfa kuri ene aja kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika oya kuko nico gihe bamutwara baguma bafise cizere yuko batamutwaye kuri abo batwara munyuma bakagaruka igisho ryabaye icyo aba mama abo bivukana na papa nta twomenya yuko ngo yamuhanze hanye ko biravugwa yuko bari bafise ibinogo byinshi baje kotamwa abantu hari batabwa mu mpimba ari batwara kwanza gufunga mu mpimba bakamutwara we rero twumva yuko amatu gusa dusumye ico tuzi nuko ari mu bapfuye mu nyuma biriko birahera hari mu kwezi kwa gatanu menga byariko birahera ari mu banyuma batwawe mu nyuma kwanza mbere we yarazi yuko atazona mutwara n'abandi bari bamaze kubona yuko atagitwawe ama Jenny Kagusa, da fisse mumma wa chui tuam umu bikina, uvera chan, io ne ho tu gira, uvera papa, uvera hede, uvera via hede, uvera compri, uvera via hede, uvera via hede, uvera via hede, via hede, uvera via hede, uvera via hede, uvera via hede, uvera via kintu cemaze kugira ubwenge nkamenye ibyabaye mu 2012 narwara gusa yuko yapfa sinigeze nishiramwe yuko ashobora kuzagaruka ko nshobora kuzomubona nabona yuko yagiye ariko naho biruko je hari kintu kimwe nibuka kinyere kinyibukitsa ubwo gwe mu 2012 umuntu bamufunze ku muduga ari miduga bitango amangeringeri bagenda baramukwega ngo numugumenja yari muri byari muri ico muri yo muri ico ico cyo cyo kiri mu mutwe ariko je sinibuka ibindi ngo papa mutwaye uko urabona kumbure kubona iyo foto yuko none umuntu bagenda bakwega mu ibarabara naho rero umwana wumva kumbure yaragumye mu njana bavuga ngo mamenja mumenja eh aho ntitumenye ko bose nabapa babatwara babitango nabamenja. Bivuze nivyo binyibukije nakantu kamwe nashaka kwibagira kuvuga kuko tugiye turaraba ubwo bwicanyi bwagiye burakurikirana ndibuka no mu 1990 nyuma yo 1993 ndadaye bamwishe harabaye ubundi bwicanyi mu nyuma biratandukira bica kumoko narigeze no gufatwa jewe ndanafungwa kona nzi ko ngiye gupfa nashaka bashaka kunyica ndafungwa ndafungwa igihe kinini y'imyaka 3 n'amezi 7 hama ndibuka ko kanje mu mutwe ndavuga kumbure destin nurukurikirane kwarundi nyene nabona ko nanje ngiye gupfa naguraho ntangura kwimvira mbe papa yo bari yapfuye afise imyaka ingahe coincidence umva papa yapfuye jewe mfise 3 ans imyaka 3 hama afise asiga undi mwana yari munda nanje mfungwa afise umwana afise ariko arakwiza imyaka 3 n'undi ari munda ntangura kuvuga ndi muntu imico kintu cyananje mwo cyane hama ndagira imana urumva ndasohoka ndava mu mimba nibaza yuko abarundi bari baranyegewe bari bananyegewe n'icyo kintu citwa amacakubiri kugira rero ibintu umbajije ngo kugira bihere byogenda gute je ahubwo na mfise icizere yuko namwe nabandi birirwa rabivuga yuko ngo ikibazo ca camoko caratoreye umuti jewe iyo conviction ndayifise ndabona yuko yatari ngorane twe wacu turabiyagaje je umugore wanje n'umututsi tatsi turabivugana neza nta ngorane nta turanabifikenya ko yaba gutumeza kwa batutsi namwe n'uru turabi batumva kubi banaliza simone ngino kivuga mu kirundi ire ico kintu nyene gihere burundu hariho inzira bara bavuga zishobora kudufasha nk'inzira zice mu butungane ico gituma shiraho ngo yimigwi zikwijwe byabaye kugira nabe nabo kuyumvira ico hijya ejo kubifatira ko bamenye yuko rega butebuke bazobibazwa inzira kwanza y'ubutungane irakenewe cyane kuko novuga yuko ngaha mu Burundi abantu bagiye bara ikintu cyose ukudahana caratumye hibonekeza cyane ubwicanyi cyangwa ibindi byaha bigenda biragaruka kubera kudahana kubera nakazi je ndi muri iki kibanza ndashobora kugira iki inye naco nkurikirana ariko nk'iyo migwi hamwe yokora neza iyo yashingwa kugira ngo bakuru barabe ibyabaye kera irashobora kudufasha bagahana bagitse icyaka bagahanwa cyangwa bagashengezwa bagasaba ikimbabazi bakamenyerana bakabona ko habaye ikintu kibi iyo ni inzira imwe abanyagihugu ubwabo rero ku barundi ubwabo no nyene bari bakwiye kubona yuko kuba umuhutu sovyara umuhutu sovuga ngo ndikamje byara umuhutu ngo je nzovyara umututsi oyaye je nibazaho no gufatira kuri ico no guhora umuntu icari rimwe rimwe nibazwa igicumuro kinini ahubwo nibaza yuko ba ushatse kwereka imana yuko yakoze nabi umenga wewe yaburi umenga imana yaremye umenga ubututsi imana guhora umuntu icari ubututsi imana kuko imana niyo yadushitsaho ivuga mwebwe muri iki wewe irakurema we ntuzi kirema ntuzi kukirema kubahana baravuga je nibaza rero yuko abantu bari barataye n'umurongo no kutubaha imana ko yaba afite ibintu cyo kubaha imana nibaza ko icuke ivyo byose bitari kubaho kugira usonera ikiremwa muntu gusonera ikintu imana ishinza iyo utagisoneye ivuze ngo iki kintu reka nkureho no kuvuga yuko ubutusi imana ubutemera ibyo imana yagiye.